Okay, perfect. ఇల్లు
kuja mpaka hivi yuko wapi?
Haya, this is